Yeah.
As I humpty on the beat.
And stop up movement. You are blessed.
Yes, undi tondo. Yes, undi tondo. Waine. Wasita moyo waine. Wasita moyo waine. Di waine. Sindi zasia. Sindi zasia. Di waine. Sindi zasia.
Look.
Sindi zasia.
Pempero langa, mumali yanka tate, di sada nene amen. Zokumba zanga, muma ziziwila tu, muma ndi imilila, kubalola milandu. Each and every day, muma kalambali yanga, muma ndi konda ine, kumaso wazinzanga. Inu ndi chisime, kumacho sapwela, muna pita kumamba, kumaso muzabwela. Kuzatenga antu onse, osakidwa, pachiero chano nji, adayima. Kuzatenga antu onse, osakidwa, homwe pachiero chano nji, adayima.
Yesu ndi tondo, Yesu ndi tondo. Waine, wasita moyo waine. Wasita moyo waine. Di waine, sindi zasia. Sindi zasia. Di waine, sindi zasia. Sindi zasia. Di waine.
Ziku la pasira ndi ukira. Koma sindi zaleka kulalikira. Yes. Mutima mwaine wakazikika, panopa ndine mbadwa kumamba ndine zika. Bige bige ojerera, fana wapalombe kumuzi kwa mkwanye zerera. Wandicho sama tope, kundi kumbira zenje cholinga ndiope. Amwe moza ni konkala chijaya ndikila, oipa akandiwo na sandi ya ndikila. Yesu ndi mazi ya moyo ine ndia mwainu, inu muli mwaine, ine ndiri mwainu.
Yesu ndi tondo, Yesu ndi tondo. Waine, wasita moyo waine, wasita moyo waine.